hano mu gisagara cya Rumonge ni kuvuga novuga ko banzi nk'umukozi w'Imana akorera Imana umuririmvyi nkongera kandi nkaba nk'umuvuga butumwa twakuze turimba no ma Sunday school atuvuye muri chorale ma kuva 2019 niyo natangwe gusohora indirimbo ninjiye muri studio
peri shaka usobanure guhimbaza niki gospel ni bisanzwe bifise akamaro ku kuko bivanye n'umuntu wese uko abyiyumva ariko kubera iki wowe wahisemwe kumva nyene woba umuririmbyi cyangwa mu gospel
bifise ibyo twerekana amadone tuzokwereka imana tuti mana nakoze ibi mana bimeze uku mana ivyo wadutegese twebwe nk'abana b'abantu ko two uku rero nanje kuko imana yivuze nta muntu hari buharire murakoze nuko mubivuze abantu bakiri bato canke tukiri bato ndabivuga uko
namba mimaze guhura nazo nakaye karusho umaze kubona
intamba mye ya mbere
ubijaye no guhimbaza haba nyene mu ma concert canke avantage umaze gukura mwo uvuga ati je muri uno muri mu gukorera imana maze kuhunguka mwibi
okay avantage je no uvuga nyamukuru okay ndirimbo mvuga ko no ririmba reka ndirimbe ndirimbe ivuga ngo
Bahaye ikaze mwese abakunzi b'Iciza TV twange tubifuriza ibihe byiza aho muherereye baba babaye abanezerewe mwese tubifurije ibihe byiza tubibutse gukora subscribe gusharinga link mu partage ku bagenzi kandi turabakunda turakunda uburyo mudushigikira mudusupportinga kunambwe tugeze ko tubishimisha mwebwe turabakunda rero abakunzi bacu mwumve yuko tubanezererewe nkuko rero uyu munsi mubibona ndi kumwe n'umuririmbyi asanzwe arimba indirimbo za gospel hano mu gisagara cyacu ca Rumonge twaripfuje gukorana nawe rero tutarandiriye cyane reka tumuhe yidondore sinzi ica hera ko
murakoze ama kwizina nitwa Mutabazi Elihudi nkaba sanzwe mba hano nyere mu Rumonge nkaba ndirimba n'indirimbo za gospel
Elihudi bakuzi nkande hano mu gisagara cha Rumonge bakuzi gute
hano mu gisagara cha Rumonge ni kuvuga novuga ko banzi nk'umukozi w'Imana akorera Imana umuririmvyi nkongera kandi nkaba nk'umuvuga butumwa
bakuzi nk'umukozi w'Imana bakuzi nk'umuririmbyi kandi nk'umuvuga butumwa iyo mpano yo kuririmba biciye mu ivuga butumwa yoba yaje gute yatanguye ryari byaje gute
ni kuvuga iyo mpano no vuga ko ni ibintu byahereye mu buto twakuze turimba no ma Sunday school hama dukuze ma 2015 turaririmba no ma korare hama tuvuye muri chorale ma kuva 2019 niyo natangwe gusohora indirimbo ninjiye muri studio nsohora basa abantu bacha batangura kumenya uko cyane
mu buzima busanzwe ukora iki niki kintu ukora mu buzima busanzwe
mu buzima busanzwe usanzwe tudandaza uko
guhimbaza gospel shaka usobanure guhimbaza niki gospel ni kubasanzwe batabize
ni kuvuga gospel mu ijambo rimwe ni kuvuga n'ubutumwa bwiza hama guhimbaza ni ugutaka icyubahiro cy'Imana kuvuga ku cyubahiro cy'Imana kuvuga ubukuru bw'Imana kuvuga ibyo Imana ikora kuvuga ibyo yaremye kuvuga uko iri nuko imeze mu bukuru bwayo guhimbaza Imana ni ikintu cyiza kuko yaturemye kugira ngo tuyihimbaze
kubera ko utahisemwo ahandi hantu kumbure wari kuja mu bindi kandi amfite mu buryo bugaragara bisanzwe bifise akamaro kuko bivanye n'umuntu wese uko abyiyumva ariko kubera iki wowe wahisemwe kumva nyene woba umuririmbyi cyangwa mu gospel
ni kuvuga ko ivyo kubikora nabikoze kuko dufita Imana yaturemye kandi iyo yaturemye yadushizeho kugira ngo tuyikorere hama kugira ngo tuze dusubire tuze dutahe iwacu mu ijuru dufise ibyo twakoze dufise ibyo twerekana amadone tuzokwereka Imana tuti mana nakoze ibi mana bimeze uku mana ivyo wadutegese twebwe nk'abana b'abantu ko two gukorera twarabikoze nanje nagombye kuba umwe muri abo
guhimbaza Imana kwawe n'umuntu yabikwigishije ni impano usanzwe ufise byaje gute kugira ngo nyene umve nyene ko ukwiye gusohora nk'indirimbo ugategura indirimbo ugakompoza n'umuntu yabikwigishije canke nibintu byari bisanzwe biri muri wewe
ah ni kuvuga ko novuga ko icambere imana iratanga impano imana yitanga impano kandi umuntu turazivukana n'ivyo gusa tutazi mugabo uko tugenda dukura niko zigenda zikura hama kandi muri zo mpano nye nubwo iduha impano canke ingabire kanaka haba harimwo niyerekwa rero hageze igihe kumbure uhoraho arambarira ati mbo harageze ko nkorera mu buryo ubu bwo kundirimbira uku rero nanje kuko imana yivuze nta muntu hari buharire cyandabikorera kuko
nk'umujene nkawe mu gihe nkiki na cyane cyane abantu benshi bafise donc banganuko bari mu myaka nkiyo onye gukorera imana banibaze ko atari kirenga cyane wewe bigenda gute kugira ngo umve wo shikama ugahagarara mu gihe nkiki ugakorera imana ni nkiye manuro guha nk'abandi nkuru ndigwaruka
murakoze nkuko mubivuze abantu bakiri bato canke tukiri bato ndabivuga uko biragoye ko twokorera imana bivanye niki yisi iragutse kandi rimwe byinshi abantu botakariramwo abantu bokunda mugabo narabirimbuye byose nsanga byose nubusa nkuko musiguzi yabivuze ati byose naragenda genze nsanga byose nubusa rero hano ku isi ibyo ari byo byose twokora tamana irimwo nubusa nta kintu kimwe kiba kirimwo nico gituma twahisemo gukorera imana kuko gukorera imana bifisa gaciro kanini gusumba ibi byose tubona hano mu isi hama nkuko wambwiye ati nk'abajene abajene cyo no bahanura ko ibyo barimwe byose nta kintu kimwe kirimo hajya nimba boba bafite imigabo n'imigambi cyangwa ibyo boba bariko barakora si n'abajene gusa n'abandi bose boba bariko barakora ata Yesu arimwe kama hakuna Mungu nimba tamana irimwe byose n'ubusa gusa bo biheba ibyo barimwe kugira ngo baze ahubwo twifatanye twese dukorera Imana
nakahe nizihe ntambamye umaze guhura nazo muri ico gikoko aje gukorera imana ntambamye umaze guhura nazo nakahe karusho umaze kubona
intambamye ya mbere ishobora kubirimwo muri ivyo vyo gukorera imana ica mbere novuga ko ari satani kumbure ntiyemera ko ivyo imana bitera imbere ya magombe igihe cyose kubisubiza inyuma ico ni ica mbere ntambamye ya mbere nabonyemo intambamye ya kabiri nabantu iyo umuntu ariko arakora ikintu abantu bose ntibagishima hari umuntu akubwira ngo ivyo wakoze ngo je ntavyo nkunda ngo urishima ngo wakoze uku ngo wabigize uku rero ivyo iyo vyumvise uri umuntu udashikamye neza mu muhamagaro wawe birashobora kugutirimutsa ugasubira inyuma ugasangura bivuyemo hari indi ntambamye kandi nayo nyene nabonye ikomeye muri uwo murimo ni ntambamye y'uburyo ibintu bijanye n'amafaranga iyo uri kurakora bino bintu cyangwa umurimo w'Imana birasabwa ko uronka amafaranga yata amafaranga ari hari ibintu byinshi bihagarara n'ivyo nabonye cyane cyane bikuru muri ivyo
avantage umaze gukuramo ni nkiyihe mu bijanye no guhimbaza haba nyene mu ma concert cyangwa avantage umaze gukuramo uvuga ati je muri uno murimo wo gukorera Imana maze kuhunguka mwibi
okay avantage je no uvuga nyamukuru no gukorera Imana ama gukorera Imana navyo bizana umugisha kuko iyo dukorera Imana turabibonamo umugisha cyane by'ukuri tukamenya neza mbo kwa gukorera Imana kwacu ntabwo kwabaye ukubusa canke ntabwo ari ukubusa kuko umugisha turawubona koko Imana ikatubarira ati mbo kuko wakoze uku kandi ko wagenze uku nanje ndakoze uku kuri wewe ugasanga bibaye umugisha kuri twebwe
haraho birashika ukaja mu bunyantege nke abantu bakabibona ati Elihudi yagiye mu binyantege nke araho birashika ukumva n'amajambo hirya no hino avuga wo uvyakira gute urawakira gute ayo majambo
ni kuvuga ko no uvuga ko ubunyantege nke kenshi bakunda kuvuga ko numenga nagiyemwo ni mu gihe tuba tumaze igihe tudasohora indirimbo abantu bashobora kuvuga ati naka yasubiye inyuma naka ivyiwe ntabwo tubibona neza ntabwo biriko bigenda neza mbo kuko tuba tuzi kumbura uko byagenze canke aho twatakarije tukumva kumbure commentaire ziriko ziravugo tukaraba neza tugasanga kumbure amafuti ari kuri twebwe turasubira inyuma tukakira aho twatakarije tukabandanye sawo murakoze
eh urashobora kubaha nka karirimbo kawe kamwe hanyuma tukabandanya n'ibindi bibaza
okay ndirimbo mvuga ko no ririmba reka ndirimbe ndirimbe ivuga ngo myaka ya nyuma niliona mkono wako na mwaka huu nimeona mkono wako jana kumepita niliona mkono wako na leo hii nimeona mkono wako ukinigusa ukinitendea maajabu ukiniponya ukinibariki ukinigusa ukininua mkono wako upewe sifa nimeona
muri izo ndirimbo zawe zose aho uri mu kazi umaze izo ndirimbo zose gusohora iyo uri mu kazi iyo uri muhira niye ndirimbo ikunda kukuza mu canke niye ndirimbo muzuwa wasohoye zose ukunda cyane
ndakunda indirimbo ivuga ngo birarangiye ndayikunda cyane kandi iyo ndirimbo ni indirimbo iri mu ndirimbo zanje zikundwa ikundwa n'abantu benshi hamwe n'ijya ubutabazi kumbure niyo mkono hariyo n'indi yitwa gutangara nico gituma havuyeho ni izina bakunda kunyita ngo ni Mr. Gutangara ijyavuye kuri iyo ndirimbo gutangara
nibazi Eglise usengamwo kwa tukumenyereye muri Eglise kanaka munyuma twumva uri muri Eglise kanaka byagenze gute kugira ngo hajya ahantu umve wose imbira handi ha
ni kuvuga ko kera hari umwanziga mugabo ubu siyo nkiri hari impamvu burya iby'Imana nibirebire no vuga ko hari igihe umuntu yibaza canke yifuza kuba ahantu ugasanga ahantu agomba kuba mugabo siho iwe bwite cyangwa ugasanga ahantu agomba kuba si kibanza Imana izo muronderamwe ibihe byose ni naco gituma mubona ubu atari ho nkiri kuko si nticari kibanza definitivement kumbura Imana igomba ko nobamwo ibihe byose oya nico gituma ubu no banarahavuye ubu ndasengera muri Eglise yitwa Brebi di Christe iri hajya hijya mu kanyenkoko niho ndi
nkurangiza rero ikiganiro cacu reka dushimire umutumire wacu Elihudi kandi turagushimye cyane ku mwanya waduhaye turagushimiye kwa twemereye ko tuvugana rero reka dushimire kandi abakunzi b'Iciza TV twongera tuba tubifuriza ibihe byiza aho muri hose abari hanze y'igihugu mu gihugu cacu muri East Africa ndetse n'iburayi reka tubashimire kungene mugenda mudusupportinga tubibutsa gukora subscribe gushare link gupartaja bye bye mweza gigo cyane